yesu ashimwe dusangire aya majambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na yohana igice cya 12 umuhango wa 25 haravuga ngo ubukundo ubugingo bwiwe azobubura ariko uwanka ubugingo bwiwe muri iyi si azobuzigama gushyitsa ku bugingo budashira dusangire iri jambo rivuga ngo guheba ubugingo bwawe ku bw'imana abarundi nabo barayamaze ngo atacu hebye ntacu ronka turasomye aya majambo avuga ngo ukunda ubugingo bwiwe azobubura ariko ubuhebye ku bw'imana muri iyi si azobuzigama gushyitsa ku bihe bidashira guheba ubugingo si ukuvuga kwiyica cyangwa kwiyahura ariko guheba ubugingo bwawe ku bw'imana ni ukuvuga gukora ikintu cy'inkoramutima ikintu cyari kigufitiye akamaro cyari kigufitiye agaciro ukunda cyane kuruta ibindi ku bw'imana akarorero n'intumwa intumwa nizo zahebye imiryango ziraheba akazi kugira ngo bakurikire yesu kandi yesu baramukurikiye gushikamaze no kuduga mu ijuru babandanije igikorwa cy'imana kandi bari bahebye byose baramukurikira niho rero bageze igihe petero yarabye yibuka ko yahebye umuryango yibuka ko yahebye akazi yahora akora ku bwa yesu hanyuma aramuhindukirira aramubaza ati mbega mwami yesu ko twahebye byose tukagukurikira tuzoronka iki yesu aramwishyura ati uwahebye se cyangwa nyina uwahebye umugore uwahebye abana ku bwanjye azoshumbushwa umurengera muri kino gihe ariko kandi bite ko ahabwa ubugingo budashira nimba hari icyo uri kuraheba mwene data cy'agaciro ku bw'imana ku bw'ingoro y'imana ku bw'igikorwa cy'imana nagira ndakubwire ko uzoshumbushwa ibirenge ibyo watanze utanze amahera ushobora gushumbushwa ibirenge ayo mahera watanze n'ibindi umuntu ashobora gutanga ku bw'igikorwa cy'imana mbega uri kuritanga atacu hebye nagira ndakubwire ko atacu zoronka niwagumbira ubugingo bwawe kuko wikunze ntacu zoronka ariko niwabuheba ku bw'imana uzoshumbushwa umurengera muri inosi ariko kandi biteko uhabwe n'ubugingo budashira ugira icyo uhebye ku bw'imana kugira ngo urushirize gushumbushwa ariko kandi uzohabwe ubugingo budashira imana iguhezagire